Tawara mwagijamwe mwese mwiku mwadukuri kilana. Kumutumba Muruta, komine Muruta, muntara ya Kayanza, hamushingana yitwa Sereusi Nzumusi, asanzwe yiteza imbere mu burimyi. Mu gihe uwaska yarateye intambwe, yinjira no mu ishyirahamwe biteye na Karanga, byamufashije byongera byorusha urugendo rwiwe rw'iterambere, agira na Fabiola Habarugira umufasoni wiwe. Sereusi aramenyesha ko iryo hinduka ritoroshe.
Jewe kera nari umuntu w'ingare rwose akomeye nari simbibazwa nta kintu na kimwe wambwiye ngo ntumve. Ku by'ukuri nahavuye mba umugabo w'icyunja n'ijambo ajijuka mu bijyanye n'iby'iterambere ryo mu rugo. Ibyo nca ndabivamo. Ndabivuyemo naciye ntangura by'ukuri kuba umushinga ntahe mu rugo akora neza, umugore twaguma dushwana ari mishwano gusa, iby'imishwano birahava. Ibyari mishwano byose mu rugo iwanje byaciye bihinduka iterambere. Hamareho nca ndatangura gukora neza n'umugore, turakora turunguka, niho rero naca ntangura kujya mu ishyirahamwe. Ngiye mu ishyirahamwe, nagiye mu ishyirahamwe ryitwa na Karanga. Turaziganya. Nahora ndi mboregwa, hageze kwigabura ubuhera nabutsindiye mugabo. Nagabuye mu ishyirahamwe bwa mbere twaca turara turagwana n'umugore kubera kabaregwa. Ariko maze kumva inyigisho nagabuye mu ishyirahamwe twaca tugura ikintu. Umugore rero nawe aracheba aranezerwa rwose, nanjye ndanezerwa. Umugore arateba arinjira mu ishyirahamwe.
Fabiola Habarugira, umukenyezi wa Sereusi, aremeza ko umushingantahe wiwe hari byinshi yahinduye mu bikorwa barangurira hamwe. Kukaba nkako ubafatana mu mugongo mu migambi yose bakora bakiteza imbere.
Umushingantahe wanjye tumaze kujya inama, tukamera nk'abantu tujya inama mu rugo, bikagenda neza. Byaramfashije rwose, bica bituma nyine turosa aho gafaranga. Bishobora kuba byokurugira ikimazi mu rugo, biragenda neza. Ashishikara duhimiriza nyine twandanya gukora mu rugo, kuko iyo udakoze mu rugo ntacyorohinduka ko ntacyorenga ko utabandanije, kuko uhagaritse mu rugo byose bica bihagarira. Twashoboye kuba tworoye n'iyi byashobora kuba iyo nabyara tukorora inyana igakura, maze gukura nyine twavuga nyati ko zimaze gukura ari zibiri yo kubaho byahirira nyine kubera biba bisaba naho nk'umukozi abana bari nko ku ishuri turashobora kubona imaze kwigira haguru imaze guca ubwenge ikoze cyose iki kintu rero nukugenya tugihindure ko dukore ku nk'imwe turabe ko izoshobora gufungura neza itazigera ibura utwatsi tayanya twoshobora kuba twoshyira mu mafaranga twoca dushobora kuba twaba akantu dushyira ngaho tugura kugira iki tuzatumye tuza turanyuranya duhindura dukurikirana imwe hamwe ikindi gihe naho kazashobora kuba umuntu yavuga nyati isubiye kubya naho tuzaca turonka nk'akandi kanyana.
Terasi Ndikubwayo ni umubanyi wa hafi w'umuryango mu kibano, aremeza ko ihinduka rya Sereusi ryahinduye byinshi na cyane cyane bagenzi biwe bari bakicigenza nabi.
Sereusi amaze kumva izo nyigisho niyo yafashe iya mbere yo kurangura imigambi, arabanza aragura inzu ibarabara hajya ayikoreramo imigambi yo gutega icyayi n'ibindi. Nta kibazo bifise, yagira gutya agurisha agacungwa kamwe akagura agaparasera, umugore we akazana kwimisha amahana hariya bagashyira hamwe akagura agaparasera. Yaciye apanga ibintu byo korora kijyambere, arakora imirimo mu rugo rwe ata kibazo kirimo. Amashyamba yajyamo bya bintu by'ubujyajya n'ibindi yarafise arabivamo. Wabanye neza n'umukenyezi we nta muntu muvugaho ngo adafite ikibazo afite na kimwe kose abanye neza.
Sereusi aho haziye amashyirahamwe akayahurumbira akaronka icyo yiha, yaciye asubiza umutima mu nda. Ubu unyi Sereusi ni umuntu ubwa mbere yari afise akarorero kuko ari umuntu w'akajagari, ubu rero afise akarorero kuko ari umuntu umunyamahoro.
Aho uherereye abashingantahe baba bashyigikira abafasoni babo mu mihango y'imigambi y'iterambere. Icyumba cyawe kirahawe ikaze gicucikije muri komentari.